Kaizer Chiefs supporters, please guys, ningatyi noba kuphi, ningatyi noba yintoni. Nimjonge umuntu oza kunika into yotya uba ngubani. Make strong umuntu omtrustayo umuntu oza kunika ukutya. Ningatyi noba yintoni guys. For security reasons. And this will explain nanto konakele. Ningatyi noba yintoni. Makhosi, please. Ningatyi noba yintoni. Umjonge umuntu okunika ukutya uba usupporta ntoni. Please, guys. Abantu abayithandi happiness.
Heli, ndisithi umoya wam uyavuma. Ndibambe iparapara. Basitsale neparapara. Ngoku sithi umoya wam uyavuma. Amakhosi ajabulile.